Ni karibu mwisi ganja unungwa na muzika Mieri mbuto sama flow, zikajera dance flow Iche kumwa kuwa bro, watch out high blow Iyo ngeza muri club Mwede kukwa bitenda Which homie wanna follow? Nesimpukura salama Tukawa turi kumuhanda Salama Duhuri ya muri club